Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe umwe wese aherereye mwe banyunywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hane niko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ku ntwaro Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha muri kino gihe mu gucecekesha abansi biwe bose mu butegetsi. Imbere yuko tuyibabwira, reka tubitangurire ku vyabaye mu minsi iheze. Benshi baribuka mu minsi iheze ubwo leta yashinga ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza aho ba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye. Haratanzwe inomero z'ababuramatari abarongo y'igipolisi mu ntara ndetse no mu makomine kugira ngo ugize ikibazo akarishwa amahera arengeje iyo leta yashinze wese aze kwitura abo bategetsi. Hari inomero zatanzwe rero z'abo bategetsi yo ba musaneri buramatari ndetse n'abatwara igipolisi, aho buri munyagihugu wese yari afise uburenganzira bwo kurungika message akoresheje umuhora WhatsApp. Uwo WhatsApp rero bikaba bivuga ko yoba ariyo yabaye ikigwanisho rutura cha Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe mu myaka iheze Perezida Evariste Ndayishimiye akunda gutanga amadiskuru ndetse bigaheza aratanze inomero ziwe akoresha kuri WhatsApp. Bamwe bibaza ingene umuperezida yifata agatanga inomero akoresha kuri WhatsApp, ariko wewe icyo arimo arakora yarakizi neza cyane kuko uyu numwe mu mekenyura yamufashije ndetse no kwikura ko abansiwe harimo na generali Arengio Mebunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye akiza ku butegetsi mu mwaka w'2020, abo bahoranye ku rugamba bose baramukengera, bamwita umuntu avuga menshi ataca amazi, bamwita umunyabwoba ku rugamba ndetse ari n'abashimika ingene akunda akayoga. Ibihangange byose rero byafata ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari umuntu bazokoresha ibyo bashaka, hanyuma aho bashakiye bakaca bamukura. Ni bake mu bahoranye mu ishyamba bari bibaza ko azorenza imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi rero bose baratangara ingene yamaze kubinjizamwo ubwoba, ivyo kumwemera ivyo n'ubu ntavyo bafise, ariko yarabashize ku rugero atawucize rundi. Abasendede FDD basigaye babayeho binuba namwe bidasanzwe kubera batamenya ure gundi kigwanisho rero Perezida Ndayishimiye yakoresheje kugira ashikire iyo ntambwe kikaba citwa WhatsApp. Umuti gute vyose reka tubigaruke ko ndetse kandi tunabahereze uburorero butangaje. Ni mu gihe nk'uko biriko biravugwa, hari abahava batahura nabi bibaze ko Perezida Ndayishimiye yoba asigaye afise ubuhinga bwo kumviriza WhatsApp z'abategetsi bose canke z'abasendede FDD bose. Ijo sivyo na gatoyi, gusa iperereza nyamukuru ryiwe ni rya nimero yatanze umuntu wese ashobora kumuronderera ko Evariste Ndayishimiye yaratahuye ikintu gikomeye kiranga abarundi, ni ukwitonesha ku mukuru no kuregana. Perezida amaze gutanga inomero yiwe ku buryo umunyagihugu wese ashobora kumwandikira, yarahejeje gukuraho abategetsi n'ibihangange byose, ubu nta muntu akomeye akiriho. Ubu uraho umushikiranganji ugasanga ucunzwe n'umushoferi wawe canke umukozi wo mu nzi wawe, mu gihe umushikiranganji ariwe yohaye raporo umukuru w'igihugu yisanga izo aza kuvuga byose sekereteri n'umuparanto bamaze kubiha umukuru w'igihugu umushikiranganji atabizi. Umushikiranganji wa mbere naho yoba igihangange gute yisanga sigasumbwa na koporali amucungera kubera ariwe araporo umukuru w'igihugu. Umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ni general, ariko koporali aramucunga neza cyane agatanga raporo kwa perezida. Umukuru w'umugambwe nawe nuko ntamenya uwumujejwe uwo ariwe. Ivyo biri mu bintu vya mbere ivyo vyarakwegeye general Arengio Mebunyoni. Ni mu gihe bamwe mu bakunze kuronka amakuru imbere cyane iba biriko biravugwa mu butegetsi ngo batanguye kuronka amakuru avuga ko mu nzu kwa Bunyoni hariyo umupolisi muto cyane atanga amakuru yose ya Bunyoni ku mukuru w'igihugu mu mwaka w'2021, kandi uwo muntu yari umuntu yizewe cyane na Bunyoni. Munyuma ibyo Bunyoni yagiye aragerageza vyose yarandikira abo yitabizigirwa bagaca bakora transfer de message kwa Perezida Ndayishimiye. Bamwe bati kubera ubukene buri mu gihugu abasendede FDD benshi bahiganirwa kurondera inkuru batanga kwa Kizigenza. Ubwibanga ngo n'umugenzi abaguye ku mari acyandikira umukuru w'igihugu ngo abonwe neza kandi akabikora yizeye guhembwa amahera canke igiti. Ubu rero uruhigiri ndwo nurwo kudandazanya niho harya bumva president ashimye avuga ko imana iziramubwira ibinyegejwe kandi ko inzego z'iperereza atari zo zibimuha. Ndashimiye yisanga ariwe asigaye hama kuri perereza kurusha nayo rimuha. Nimugiye kandi ngo bigeze naho abakenyezi bashobora kurega abagabo babo bamwe bakabikora mu bugugu ngo bariko basabira imbabaza babo. Umwana arashobora gutanga amakuru y'ivyo yumva muhira ahane mushobora kumva urugero rw'ubukomezi bwa kino kigwanisho cha perezida Varisito Ndayishimiye asigariko arakoresha muri ino minsi. Bongo bati rero hari abategetsi binubana kandi bacunganye. Ni mu gihe tugiye kubageza ko akaruro gatoye kumukozi w'iperereza yazize inkuru yateye bagenzi we. Hari umukozi w'iperereza amazi gya apfungiye mu iperereza ku biro bikuru vya SNL. Uyu akaba ari Jovite Butoyi yararongoye iperereza mu ntara zitandu yarongoye iperereza zitandukanye mu ntara zigirwa arimo intara ya Cibitoke, intara ya Rutana, Rumonge, Ngozi ndetse na Kirundo na Bururi. Hari rimwe mu masoko yacu mu iperereza rivuga ko Jovite Butoyi yoba arazize amajambo yabwiye abagenzi ko aho yoba yari namuye ati muri kino gihugu harabuzwe gukora kudeta. Iri ni jambo ngo risigaye rivugwa kenshi mu gihugu ku buryo uwo pfunga abantu bose barivuga vyava binagorana kuronka iyo bakwigwa. Ni benshi baraba akajagari kari mu gihugu bakavuga ko bakenewe ababugura igihugu. Abanywanyi ba CNDD-FDD kandi ngo nabo bakaba baza mu b'imbere bavuga bene ivyo bintu iyo bibaza ko baganira n'uwo bizigiye. Uyu Jovite Butoyi rero nawe ari nivyo vyamushikiye ubwo nyene amajambo yari ashikiriye president Ndayishimiye nabo yoba nabo yoba yarateye iyo nkuru bakinumira bo barahatswe gufatwa bose. Ibi byashikiye rero Jovite Butoyi uyu mukozi w'iperereza natwaye iperereza mu ntara nyinshi zitandukanye na karoro gato kingene ubutegetsi bwifashe no munsi. Abategetsi harimwo n'abajejwe iperereza ntibabona kumwe kazoza ku Burundi. Mu butegetsi harimwo abansi bakomeye ba president Ndayishimiye ariko bose baracunganye. N'urwego rw'iperereza muri kino gihe ruvugwa mu mirwa ibiri mikuru mikuru. Hariho bake bitwa bo kwa Ndayishimiye ku isonga rya bakavugwa General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ubuyobozi mwishikira mu biro bikuru vy'umukuru w'iperereza. Uyu bakanavuga ko kandi anakora cyane General Ndayishimiye kurusha nuko akorera umukuru w'igihugu. Uwo murongo ni nawe urimwo inakorwa ko idasanzwe muri iyi minsi. Elifazi niyo ngabo arongoye iperereza mu gisagara cha Bujumbura. Ku rundi ruhande ho havugwa abo kwa reverendo ndikuriyo barongowe na DDI Colonel Domicien niyo nkuru asanzwe ava ku gatumba kamwe na ndikuriyo muri commune Kayogoro. Uwo murwi uvugamo kandi ko urimwo abakozi benshi biperereza bari bakomeye ku ntwaro ya president Nkuru Nziza. Ni benshi bahoze bakora amarorerwa ubu bagomijwe mu kazi ariko ataka inini bagikora. Mu nzego zo hejuru kandi zirongoye igihugu naho nyene havugwa vyinshi. Haravugwa abategetsi barabana yingwe ariko bagashima ku vyorosha ntibiyerekane. Abagwanya president ashimiye kuri urwo rwego bo bahisemo guca bugufi muri kino gihe. Bamwe basa nuko wome ngo nta jambo bakivuga. Umuntu aranabibagira ko ariho bari. President Ndayishimiye baramukereye urubuga yirirwa aravuga wenyene. Baramurekeye urubuga yirirwa aravuga wenyene. Abo bakaraba ingene ivyo avuga vyakirwa mu gihugu. Baramutse bamukora buca bazana ibintu vyinshi bitangaje agiye aravuga ariko abo bategetsi bose barazi ko nabo bacunzwe nabo obatazi. Kubera iki? Kubera iriperereza rya president Varisito Ndayishimiye. Hari impanuro ikomeye cyane ko umukuru w'igihugu n'ubundi canke se umutegetsi akomeye yorerwa yabo munsi yiwe bacunganye. Iyi ni impanuro ikomeye cyane y'umuhinga wa kera Nikola Makaivo. Niwe ahanura uba atwara igihugu gukora ku buryo abo munsi yo bose badahuza ahubwo akaba ariwe ahinduka umuhuza wa bose. Mu gihe abasindede-FDD bageze ku rugero rwo kwinubana bose, president Ndayishimiye acakomera. Abari bitwa ibihanganga kiza biramaze guhongora amajigo y'abatari bake. N'abasigaye nta mwanya munini bafise. Inyuma y'amatora y'umwaka w'2027 ngo ni benshi mu bitwa ko bakomeye uyu munsi bazokugwa ku rubuga. Kuba rero yabashizemo ubwoba bwo kwinubana bituma mwese agerageza gutekereza ngo ntaboneke nabi canke nawe nyene akaraba uwo arega canke abeshera. Nibazi ko izo nyene bizofasha bizomufasha kubikura ko bose kamwe kamwe bitamugoye. Bamwe bati ese kino kigwanisho rutura cyokoreshwa mu nzira yo kurenganura abarundi bose bapfungiye ubusa no kumvirizwa ivyumviro vy'abatabona kumwe n'ubutegetsi kurusha kube kigwanisho cyo kwikura ko abakeba ndetse cyo tuma abarundi bose batuzwa. Kubera rero ubwoba buteke abategetsi bose, umuntu wenyine asiga ashobora kuvuguruza president numutambukanye wiwe. Hano aravugwa nk'ingene president yishimiye yaronse ubutumwa bwinshi cyane urega Colonel Alfredino Samusere mu kubiture yariye n'ingene yapfungisha abantu benshi ukarenganya wa credit ya ariko dose yose ndashimiye yumvise mu izina rya Muslimu aramerereza. Gusa kandi nuko nubundi Colonel Alfredino Samusere mukuru ubu yaronkejwe amabanga ahambaye mu gihugu ku buryo kuri ubu yabaye intakorwa ko mu gisata cy'umutekano ndetse no kwivuna abansi cyo Burundi nkuko bivugwa. Mu yandi makuru biriko biravuga ko mu ntara ya Bubanza ibiciro by'ibifungurwa bidoma biguma biduga umunsi ku munsi. Ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga uko bukeye mu ntara ya Bubanza. Abasumyi baridoga ko ibyo biciro bidahengeshanya kuduga, bagasaba abajejwe intwaro gufata icyo kibazo mu minwe kugira ngo ibyo biciro bigabanuke. Kuko abanyagihugu bibubanza barabaje kubona igiciro kiduga amafaranga 370 ku kero cy'ibifungurwa kigurishwa. Kuri ubu ikero cy'umuceri ubu kigurwa amafaranga 400, ikero cy'ibiharage kizimbutse kiri ku mafaranga 2,800, igitoki kigurwa hagati y'amafaranga 15,000 ndetse n'27,000 bivanye n'uko kingana na icupa ry'amasanti litiro 72 ry'amamesaryo rikagurwa 400 y'amarundi. Umufuko w'amakarugurwa hagati y'ibihumbi 30 ndetse n'ibihumbi 40, kiro cy'ibigori kikagurwa 2,000. Niko vyidogwa n'umwe mu banyagihugu basanzwe ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Uti nitwari twiteze ko ibiciro biduga gutya mu gihe cy'isarura, niko uyundi mukenyezi w'imyaka 30 yidoga. Abadandaza bariko barikika mu kiza kurangura ivyo babika kugira ngo bazobigurishe bizimbye cyane. Uti nitugira aho turangura dutegerezwe kuja i Bujumbura kugira ngo tubironke. Igiciro cy'itike ryo kwiyunguruza kandi nacyo cyaraduze cyane, ivyo bigaca bigira ingaruka nyinshi ku biciro by'ibidandazwa, akaba ariko umwe mu badandaza yidoga. Ingaruka rero ku buzima bw'abanyagihugu ni nyinshi. Ku bw'amasoko yacu gupfungura gatatu ku munsi ntibigikunda, abanyagihugu bo bagasaba intwaro gukingira abaguzi. Ingaruka ry'iryo duzwa ry'ibiciro by'ibidandazwa vyankenerwa nk'uko bobo babitangaza. Ni mu gihe mu ntara ya Rumonge amazu atandatu yahiye aratokombera. Ivyo bikaba bivuga ko uwo muriro wadutse muri karitsiye Swahili ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Itsinga z'umuyaga nkuba ngo zakoranye ko zoba arizo ntandaro y'uwo muriro wari gisa ibintu. Igipolisi nticyatabaye kubera kubura ibitoro. Ayo mazu atandatu yakoreramo studio y'imiziki, amazu y'idandarizo abiri hamwe n'ububiko butatu bw'ibidandazwa. Uwo mucanwa wadutse hafi saa 8 z'ubuca bwo kuwa gatandatu w'indwi iheze. Ni mu gihe babibonye bo bavuga ko isoko ry'uwo muriro ryoba ari insinga z'ubwega nkuba zakoranye ko cyo bita kusirikwi. Amamashine akoreshwa mu burovyi hamwe n'ivyuma vyazo, ivyuma bikanyisha, ivyuma vyatsa umuriro, byose byarahiye biratokombera. Hakaba harurwa rero uruhombo rurenga imiliyoni 50 z'amarundi. Niko bene ivyo bibanza bagaragaje umubabaro mu gihe bavuganaga na kimwe mu bimenyesha makuru vyandika inkuru za politike ndetse n'izindi zitandukanye ziba biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kugenekerezo ya 10 nyakanga imodoka nshasha, amazu abiri navyo nyene vyarahiye biratokombera. Ni mu gihe umuriro waduka muri karitsiye Birimba muri ico gisagara nyene, umukenyezi umwe nawe yahakomerekeye. Ngo haba aho hambere canke aha kabiri igipolisi kijejwe gutabara no gukingira impanuka nticashitse. Uti twarahamagaye igipolisi cyo gukinga impanuka kugira kize kidufashe, ariko cyatubwiye ko atagitoro gifise cyo mu ikamyo izimye umuriro. Niko abayishije amazu kuri uwo wa gatandatu bidoga. Ni mu gihe umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi yemeza ko iyo bahataba abanyagihugu bakakorana bakigwana ko ivyo none kara vyari kumurengera gusumba. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rumonge bagasaba igipolisi gukora ico kijejwe mu gutabara mu bihe nk'ivyo. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwe nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi iyo biba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Numuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misiyose muri ko murakora.